sagaseseshwa rumuri haribonekeza imvugo zitandukanye muri kuno gushaka kwihutisha kwita izina ibyabaye mu gwimo gw'1972 bikorwa na leta n'imigwi imwimwe ibyo batabona kumwe n'abarundi batandukanye aho abatari bake mu bagize ico bashikiriza usanga bavuga ko babikorera urwaruka rwo Burundi bwejo kugira baruhe umuco ntibagwe mu mutego wako kahise kugira turonke inyishu z'ibyo bibazo radio gicaniro kaba yifuje kumenya uko ugo rwaruka rutari bwabeho ico gihe wiyumvira mbega interano yago yoba iyahe ngo barusaba iki bamwe nabandi mu Barundi bariko baragira ico bashikirije ku gwimo gw'1972 kugira turonke inyishu z'ibyo bibazo tukaba turi kumwe n'abatumire batatu bose bari muri uwo muco w'urwaruka Deka ikibazo cha mbere ndagihere kwa Elvis ibi bikogwa biriko birakorwa n'inama nkenguzamateka na bamwe bamwe mu banyepolitike ku kibazo kijanye no gwimo gwa 72 mwebwe mwabyakiriye gute Elvis
Murakoze kuri ico kibazo mumbajije na cyane cyane tugarutse ku byo SNDFDD iri kwirakora kuva yihagiye ubutegetsi ku ngufu mu mwaka w'2015 twebwe dufata yuko iri kwibikora idaciye mu mategeko kuko ivyo ikora byose kwibikora ku gatwe kayo nta kintu kimwe yari kwirakora izo havivuga yo yabikoze ku neza y'igihugu ni gusamaza abantu kugira ngo yimadike ku ngufu canke ironke ibyibasigura ko iri kwirakora kuba yaragumye ku butegetsi ariko twebwe dufata yuko ivyo iri kwirakora byose no guta umwanya kugira ngo ibikorwa ibyo ari byo byose yaba ibyo bibazo byerekeye byabaye muri kahise k'igihugu cy'u Burundi bo bafashe ikintu kimwe ku mbura ico bashakaga gushikako ariko ibyashitse mu gihugu amatariki ni menshi cyane rwose nitwumva impamvu bafatiye aho nyine ku mbure niho babona yuko bafite ico bovugirako ariko ibyo byose bokora barinze guhonyanga amategeko nta kintu kimwe bazokora rero twe kuri twebwe tutopfa duhaye agaciro mpaka bamanje gusubiza ubutegetsi bibye hama ibikorwa byose bikogwe abarundi twese turi hamwe ibyubaka igihugu no gusubiramo akahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi tukabikora na twese hamwe atanumwe akumiriwe kubwanje rero ibyo ariko barakora nta gaciro umuntu yobiha kuko tuzi neza ko bariko bayikora mu nyungu zabo akazi gato si ku nyungu z'igihugu cyacu cy'abarundi bose murakoze
Elvis nkiri kuri mwebwe nyene mwavuze ngo n'ugusamaza iyo mvuze ko ari ugusamaza abarundi mushaka kuvuga iki
Iyo nshatse kuvuga gusamaza ni ukuvuga ko SNDFDD mu bisanzwe irazi yuko nta mugambi n'umwe ishobora kushikiriza kugira ngo abantu batahure ko hari ikintu yakoze kugira ngo rero yimadike ku butegetsi ironka abaguma bayumva yahisemwo ibintu bimwe bimwe bishobora kumbure dufatiye ku byagiye biraba muri kahise k'igihugu cyacu Burundi kumbure baronka abantu babumviriza biciye mu bigumbagumba canke biciye mu kintu no kwita ignorance bagakoresha kuri ignorance y'abantu benshi batazi kahise kugira ngo babanezeneze gusa mu nyota bafise ariko batabicishije by'ukuri mu nzira byatezwa gufata nicyo gituma tuye tugita rero n'ugusamaza abantu kuko ntibariko barekora mu nzira yo kubaka igihugu no gukosora ibyabaye muri kahise kugira ngo ibizo bisubire kuba bariko babikora mu nzira gusa yo kugira ngo babe baragurambiye ku butegetsi mu gusamaza abantu kuganjerera ibyo ariko barakora rero n'ugusamaza abantu ariko munsi abarundi bagize introspection bagakanguka bakava mu itiro bashizwemo ni nkuru umugeno uvuga bashizwemo n'uwo mugambwe SNDFDD nta jamzo abagifite kuko ivyo bariko barakora abantu bose bazoca babatera amabuye bababwira ati simwebwe mu mwamwe arimo ufitiye uburenganzira bwo kubikora abateza kubikora n'abantu atacho bagira kandi abantu by'ukuri barondere neza igihugu batarondere inyungu zo kwimadika kuko kwigumiza kuza ku butegetsi nico nise gusamara
urakoze cyane Elvis kumbure ndagaruka iwanyu rekanje kwa Gasuku Christian mwebwe mwakiriye gute ibikorwa biriko birakorwa n'inama nkego z'amateka na bamwe bamwe mu banyepolitike ku kibazo kijanye n'ubwimo bwo mu 1972
je no vuga yuko mu majambo magufi navyakiriye nabi cyane hanyuma hariho n'akandi gace bugati ko biri kose ndashima ibyo bariko barakora kuko biratuganisha kumenya icyo bagamije bavuga ati bifuza gushikako uko rero kubifata nabi cyane ahanini ni kubera ibyo bariko barakora duhereye meme kuri CV urabona yuko bitagamije kurondera kwa kuri no vuga ati tunyotewe kuko murazi yuko haheze imyaka myinshi abarundi batavuga kumwe injyane zabaye mu gihugu cacu ajya amakrize bamo bariko ravuga nk'uko Yavita bivuze ngo si mu 72 n'injyane nyinshi twagiye turacamo mu gihugu ntibigeze baronka umwanya wo kwicara hamwe ngo baganire bandike kahise kabo kumwe. Rero muri iyo ntumbero urabona yuko nk'uko Elvisi yavuze ati ni gusamaza umutumire mwatumiye ngarapfapase baravuze ati nta na kimwe tutari twaraganiriye. Urabona yuko bariko baragira ibintu basubiza inyuma rero hajemo ibizatena niho ucubona yuko nko kwerura novuga ati yuko bariko barerura ni ibintu bariko baragira nkana bafise ikintu novuga ati bagamije co guhubya kahise ku Burundi kuko uraze mu Burundi twari dufise umugwi witwa Sever naho utakora neza warujejwe ivyo novuga ati sena iriko irakora no munsi ngiravuge cyane kuri sena kuko iyi nigezweho ivyo abarundi batari bake bariko bararaba babona meme n'abantu bo muri Sever bagenda kurorera ibintu byo muri sena nk'abantu batumiwe ukanayoberwa ubwo Burundi iyo ntwaro ya CNDD-FDD aho novuga ati iriko irajana abanyagihugu niho mvuga ni icyo bariko baragira ni ikintu kibi cyane kandi kigaragaza yuko mu gihe dufise abarongozi nk'abo onye tubagira ivyo imyingi ikiri ndende kugira dushobore kuronka ukuri byari ibintu byoroshe mu gihe hariho ugushaka kwa leta kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi noba akarorero gatoyi ufatiye ku bintu maze iminsi nkurikirana kuri ibi nyene uzosanga iyo intahe abantu novuga ati babaye muri ivyo bintu bariko baratanga intahe urasanga ta muntu n'umwe novuga ati ajya kubahaririza bariko bavuga izabo baye kufasha akarorero nabidyo byo muri telereconnaissance bagize bagaha abantu bakavuga izabaye dufatiye nko kuri ibi byo muri 72 urasanga ari ukuri bafise kandi atanu umuzo kumva mu radio ariko arahakana muga hatanguye kuza nk'abantu nka ba ntibantunganya ba terapiyo usanga mu kuvuga ibyo mu 72 batoragura bagenda bakavuga ibyo batohoje bagiri naho n'impari usanga zica zivuka novuga ati twebwe nk'urwaruka twe twifuza ukuri dutangura gukomereka tubabara tuvuga ati abantu bakuze bangana gute bashaka guca ku Rwanda gute bashaka kugira imyifato nk'iyo guhubya kahise ku Burundi ku nyungu novuga ati zabo izo service avuze zo kwigumiza ku butegetsi cyangwa zo gukomeza umutima w'amacakubiri mu gihugu cyacu gato rero navuze kavuga ati aho ndabishimira nuko ibyo binyoma byabo novuga ati ibyo bavuga biraseruka umuntu akabifatira ko akavuga ati kanaka yavuze ibi n'ububeshi niki gato rero wabwira igituma mvuga yuko ndabishima muri conference yaruka ya sena Serapio yarafashe ijambo aravuga ku byabaye muri 72 hariho ka imwe yavuze y'umuryango wahungiye muri Grand Seminaire ahubwo bari bamugejeje igikorwa cyo kwakira abantu bariko barahunga avuga umuryango wabo mu Kabezi bishe se wabo ahungiraho aramwakira ngo umwana umwe barahurira hanze arabona cicatrice yari yabonye ngo aramubaza ati ngo nibande bishe papa wabo acavuga ati ngo sabantu bo nyamahanga ngo nabo kwa ngo micombero ndiko ndaganira n'abantu ibinyene byo kweshaje sagwe umuryango ndawuze umuntu yicishije papa wabo yari ministre wa sante wo muri ico gihe nivyo bambwiye yari umuhutu dufashe nkuko babivuga yari umuhutu yishe papa wabo arondera mama wabo urumva mugabo uci uvuga ati ngo ni leta ya micombero ukarabiza ariko biraba mu Burundi ni ukuvuga ukuri ukuyemo akantu gatoyi bikaba novuga ati biraba deforme mugabo icyiza rero mvuga ati ndabikungira nk'umuntu yigeze kwivuga ati abaduhaye pise gutohoza ni ukuvuga abantu bashaka ukuri bohera ngaho bamubaza bati iyo muryango n'uyuwe tuje kumubaza nyiranunganya ariko aravuga iyo uri kuramwumviriza urabona yuko aravuga ibintu ukabona yuko hariho nk'ubu yatanze akarora avuga ati papa wanje ari mu wajere ajya guhagarika ngo abo bisaba menshi mugabo ukamurongera ukamubwira ati none ko avuze papa wavuga yuko yigishijwe kuki utavuga bamwigishije kwa kuri ba sena yashize ngaho ngo bavuge ukayoberwa ryari bazovuga amazina ugasanga nta kuri amazina bashaka baravuga abandi mugabo kubera bazi ko nk'abo bashaka kubeshera abakiriho baca biyubara kuvuga amazina kubera boza bakabaye inyuza naho mvuga nti rero bovuga ukuri kugira nimba ruwo babeshe cyangwa rumuntu avuga ati ivyo sivyo bahere ngaho no vuga ati bakreya deba abantu bakisigura kubga yuko ndabifata nabi muganda bishima kuko ukuri kuzomenyekana dufatiye no kuri ivyo binyoma CNDD iri kurakora murakoze
nagomba kubabaza aho nyene CNDD FDD canke leta y'uno munsi ibyubahutse ikabivuga ntibona yuko ariko gwaciza kumbura abandi batakoze
nawabwiye yuko intumbero bariko barabikoreramo si nziza nisha kubyara ikintu ciza mbwiriye ko akantu gato nababwira mubona yuko mu byo bavuga nka sena iravuga ati sena ntiyabiteguye mu isanzwe zategezwa gukorwa na severe umunara nibaza ati none severe izogaruka ikore n'ibyo sena yagize ko ari byo yategezwa gukora wajya kwiyumvira sena kwiyumvira yuko yogira conference ahantu urumva yuko bocamenya ukuri hako gufata abo basenateri n'abo baparlementeri bajya ku mitumba batohoze ku mitumba bavuga ati twicarika abadutoye batubwira ukuri urabona yuko si ubujuju baba bafite ntitwibaze ko ari ibijuju intention iyo mvuga ati nigamije kurondera ukuri intention igamije gukoresha ibyo bariko barakora na propaganda murezi zabaye mu matora ya 2020 bariko baragirita gatogwasa yuko ngo ariko ikoreshwa n'abatutsi muribuka muri mitingi ukumva Petero nkuru nziza yapfuye avuga ati ngo mwagabone ngo bajenero ngo babahutu ni langage novuga ati bakoresha ubona yuko igamije propaganda barazi yuko mu banyagihugu alabaz na popularite bafite rero gukoresha ka kantu ko musutanduze novuga ati barasha kuronka ya popularite niyo mvuga ati ibi bariko baragira ni kintu kibi kibabaje kinakomeretsa novuga ati abantu bahuye n'ubwo bwicanyi bwo muri Sandouze ku mpande zose
Christian reka turagaruka ku ngaruka mu kanya reka nje kwa Ronaldo nka ni bantu nganye karavuga agaruka ku myaka y'abantu bari hagati ya 30 gushika kuri 40 gutyo abantu batari muri novuga batari bahari mu gwimo bw'1992 kuri mwebwe none mwebwe mwabyakiriye gute mwumvirije ijya mvugo yabamaze gushikira icyo bashikije na minani yarabigarutse ko mu kiganiro
ego buje bon ni conseil ngirande bahene kandi yiza muri kurikije byo bafashe wowe urigera ufata nk'ubu ufashe nk'igiti cy'umwembe ugatandara ko ari mu mwembe ushobora guhora igiti ko cyatatanze tubi iri muri nature ya bon uti nshatse kuvuga iki ushobora guhora abantu imyifato yabo cyane ibyo bariko barakora uko biba bijanye nuko bari uti nshatse gushika kuri aba batipe severe dufashe severe i copier coller kuri ijya komite de vita de consolidation yaba Mandela na Desmond Tutu bakinye n'abajya bazungu gukopya kole iyo ushatse kugira fotokopi kire turi imashini iri imprimante niwe ushobora kugira kopi neza ikaza conforme à l'original ivyo nawe nyine n'amakureur ivana n'amakureur ubu aho n'igihe wowe uri imashini rero turabarundi igihugu cya mbere gikenye ku isi kandi novuga ngo ubwenge si kirenga twashatse gukoporora de prix Nobel abantu bo hejuru abantu bo muri bigi aba Mandela abantu bahambaye nka ba Desmond Tutu abantu nk'ujya Frederic de Klerk yashobora kwicara akandika igitabo agasigura partie d'iwe ko atagwa nko gwarimo so Afrique du Sud c'était la première économie d'ailleurs ndashibaza n'ubu bari bafite le nucléaire civile donc ni level ni yindi niveau ikobahora ko bobo territoire consolidation yabo y'ukuri yabaye député donc kurondera ukuri ama by'ukuri izana réconciliation ama by'ukuri Mandela ntiyarondeye kwica bajya bazungu naho abantu benshi bo muri ANC babimusaba ngo reka tubasubize mu mazi bagende boge batahe aho bari baragiye nta n'ubwato tuzobaha Mandela yarabyanze kuko we wagira commission vérité réconciliation il entendait bien quoi abantu bo bana amahoro kwa que de deux côtés yaba kwa Docteur yari afite abazungu badashaka amahoro n'abirabure na Mandela yari afite abirabure badashaka amahoro n'abajya bazungu bo muri Inkata n'ibiki yari induru me les deux leaders ont su kubikora nta bari deux rebukuri d'envergure internationale ici aussi la comme amashi irashima so kwebwe mu Burundi bo ivo yacu murayibona iyo ati cyane ko bigenda kose iragoye gukoporora ikintu itwa comité de vérité et conciliation ari robo rumuntu uzanana ama defiance ama faye yawe bazana ibikomere byabo hanyuma nkuko navuze nti Mandela yari afite n'abantu muri ANC bakamubwira ati abantu aba bazungu reka tubice bose tubatsembe tubamate aranga wakonko ufite abarizere haje umuntu umwe extremiste akakubwira ati abantu bahora badutwara reka dutangure kubagiriza byo ntibikirize commission vérité iba version donc ku bwanje ibi bya 72 ariko baravuga ariko bizanira amaverisiyo yabo na verite bakeneye ndetse sisa vous intéresse kumviriza agenda bashaka gufuta imbere bakompute ubona sa televizion cyangwa ukaza kuri YouTube cyangwa bakakubwira kuri WhatsApp ukumviriza quelle est l'agenda qu'ils veulent pousser devant mais wo kwibabaza umutima igihe wo kwigira yuko bari by'ukuri bari muri vérité wibye yutiye kute bari muri za fatwe tu bari ko bagerageza kwimita ikintu bagihaye izina ni nkuko ufata koka ushaka kuyimita ugakora ikintu tutazi niyo cavuye kuko nta formule ya koko kitse hanyuma ukaca ushira ko akantu wiye niko kakora oya urabizi twe twayinyoye pawe so mu majambo make iyo vérité twabonye ko atari vérité kuko nkuko babivuze ibintu byinshi bavuga biraharirizwa Si nous avons 72, il y a d'abord très documenté, il y a des bien si vous voulez, on peut même en discuter. Il y a quelques zones d'ombre, mais bon. Ouais. En plus, ce n'est même pas la vérité, que comme avant, on a pris 72, Ce n'est pas d'accord, Jenna, ou elle est trop forte, qu'il y a 72.
Utari nibyo koko barakopuro ibyo muri Afrique du Sud nkuko bari kura yivuga ariko nagomba kubaza babikopuroye nabi nagomba kubaza kuki none bagomba bose babigarukana babiganisha kugwaruka
Oye je ni bisanzwe ni nkabijya ni nkuko twicyavuze urabona iyo ushaka kurondera legitimité hari ikintu bita la légalité barayifite par la force des armes Ikigura ngo ibizo gufata troisième manda abanyagihugu bakakubwira ati oya nuko uri umushyiraho madamu wawe cyangwa undi muntu mugabo wewe amategeko ibintu ntabikwemerera ukaturasa abantu bose ukababwira uti bon jewe ndaje wo pouvoir kandi nzorasana Bon, ukabona ko bikugoye kubera ibihano n'ibiki uti reka nshire y'umujama reka nshire yo ndayishimiye twiba amatora wasa barayamwiba live sibyo donc quel que soit ou la piste icyo bita iyo les instruments du pouvoir donc warontse par les armes kuko wiyimpoje mais uturondera icyo bita une légitimité légitimité nayo ni abantu ubundi tu peux kurondera ko bakwa kuva par ta noblesse kuko muri noble kuko uba wakoze ibintu ushima tugakoma amashi sinzi nk'ubwo bwogira ama industry urabona bagaza abarundi benshi baravuga bati nawe yari afite utunenge twinshi uyu mutita araduteje imbere so koma ata kintu bariko bararonka kiri noble boteze imbere iyo utakironse kenshi uri umupolitisien uturondera ikintu kidiviza nk'ibi bya ba front national nka bijya sante yagira byo kwama azura ama haine raciale bariko barabigira kubwira abo twokwita ngo bari mu bwoko bw'abahutu kubabwira bati bon apres tout ni mwebwe muri majorité kandi ni twebwe turwanira intere yanyu batera tukiri mu ishyamba gushika n'ubu murabe d'ailleurs 2015 yari abatutsi bashaka kugaruka wo kuvoir kwake niyo mbare nibaza ko yari uwabo mu ishyamba mu bwoko donc mais ni ibintu bagira pour so légitime comment clé ni légitimité So rero iyo ushaka legitimite kenshi utuja mu kintu nari nsi umugenzi w'incabwenge yakunda kuvuga ngo iyo wabuze aho bihera utuja muri kuva na kera narindi donc binjiye muri iyo terme fo kwita kuva na kera narindi baca bita 72 igura mibabaro yabo ufite bugiye utangiye umubabaro n'umuntu irabafasha kwiyumva ko muri hamwe nk'uko nange example wavuga ngo Inzu ngamaze iminsi wumva ubabara ku mugongo for example cyangwa wumva urusi nakubwira ngo nanje nani cyangwa twabona sinzi imibabaro irahuza uzorabe abantu bahuye n'amashida amwe cyangwa asa sinzi abagore barabavanze cyangwa barakenye muri periyode imwe mu myaka imwe rapproche donc umubabaro urarapprocha ibyo kuvuga ngo 72 twarababaye ngo badufashe fo aba ari ikintu cyo kubwira abantu ati nimutwegere wana kuko naho turi wo pouvoir dufite amahera menshi tubarusha kandi mwese mukenye kandi musonje mugira ubwoba twarigeze kubabarana namwe donc aba ari kurondera une souffrance commune izana un ressenti comment un ressentiment kuko la rancœur et la haine ça rapproche au fait abantu bibaza ngo ça c'est pas kenshi ça rapproche puisque ça c'est pas on a la vie ni d'abasante akanguye gutuka birabure barabayisaze ngo bubatiye bari libre n'abavoka Obama yabaye president ntasoni ça a plus rapproché que ça a séparé tu vois ce que je veux dire la fête a une minorité ukayifata pitya ayivuga nabi vraiment kugira la majorité igumye gukunda donc ce serait ça l'intention
murakoze cyane nagomba kuja kwa kwizera Elvis nigiki coba gituma leta yihutisha iki kibazo muri iki cuka ca politike kiri mu Burundi?
Eh, murakoze kuri ico kibazo. Jewe nguma ngaruka ahandi CNDD-FDD itwagwa nabo bagabo ako kagwe, kuko ndiko navuga CNDD-FDD mu bisanzwe irafite abagabo b'injuja n'ijambo, ariko abo bose urondera ineza y'igihugu bose barabacunyije. Donc rero rigara rero ry'abanyakibi mu Gifaransa na no kwita abateroriste, ndetse ngirindi jabo no koresha bahari gusa kugira ngo bimade bagome ku butegetsi barondera inyungu zabo. Ntibarajwe ishinga nuko abarundi bomenye ukuri ku vyabaye, kuko nimba by'ukuri bari barajwe ishinga ko abarundi bamenye ukuri ku vyabaye. Twohera nibyo bakoze kuva nabo nyine bakiri mu ishyamba ubwicanyi bagiye barakora, canke no kuva bafashe ubutegetsi bwite isaha, kuko nakubwiye neza yuko kahise ku Burundi si mu 72 gusa. Jewe sinari nanse yuko iyo sije canke uko abafasha ko tumenya ivyabaye mu 1972, ariko nagarutse kwija muvuga nti no gusamaza abantu kubera uko biri kose bategeza kurondera abantu babyumva mu nzira yabo. Byagiye biraba mu gihugu cy'u Burundi ni ingene bamwe bakumirwa ku butegetsi bandashaka kwimadika ku butegetsi. Sitari kimwe rero ufate 72 biraba baje harishwa abantu benshi, kandi ibyo amagaze ni uko umuntu wese azi ko yasheshe amaraso kereke swasoneti si ubwoko bwiwe bwamutumye. Abo bantu bategezwa kubibazwa